What are you doing in here?
Hi there. Evening, miss. Sorry to bother you. Okay. Hello, everyone. I know this looks bad. I come in peace. But I'm just looking for someone I'm looking for.
Me?
Long story, no time to explain, no. Wait, there's one thing, though. You know how you asked me what I was gonna say last night? And, Kiara, I just... I wanted to say I'm sorry. I'm sorry, Kiara.
Whoa, 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 wh